excited, forward in faith, happy anniversary.
Shamisam, Mari Waisekem, Munoita Mabasa Makuru. Mandishamisam, Mari Wababuti, Munoita Mabasa Makuru. Mandishamisam, Mari Waisekem, Munoita Zino Shami.
The commitment, the sacrifice, the good and the bad days that make up this cake.
Toimba, hallelujah, unoita zinoshamisa.